Aina Kanuva, yeah, Fergaden, Sermat Boy, yeah. CP's in the microphone.
Umusi wa mbere nkubona baby, natangajwe n'uburyo uremwemo. Yeah, unja mu maraso, unja mu mitsi. Yeah, ivyo kugukunda navyisanzemwo.
Ijoro murango wanemberemwo. Yeah, natwe gusasara sasa nawe.
Best photo.